akalala ka sente mbasaba mukole sente terugamba abantu omwavu edo obwavu bwatwalanga abantu mu ggulu ensangi zino obwavu bukutwala mu geyeno omwavu talya kyayagala omwavu tanya kyayagala omwavu towasa mukazi gw'oyagala owasaaliwo kulya kiriwo onywa kiriwo